Kero bitch, it's a year.
Na wapitaji, baba yangu na wapitaji. Na wapitaji, mungu wangu na wapitaji.
Goodbye.